kimwi ni ugonjwa tena ule wa hatari.
Thank you. Because Scarlet recorded us when we are singing another song.
Uweponi wako na farijika, uweponi wako baba. Ha, oh baba.